Yeah, what's up, people? It's your boy Chris. Right now, I'm back. Yeah, so abarukarubasanima abdera bagirmos TV. Tenganjago mwa TV. Yesterday, peja bagirmos TV nasowa zimezo muziwa. So enage, amaganza mina watu wagwidwa kabena kuti like kuti mwina pachaso ife nani kuti mwina wapangidwa haki ati like kuti mwina amuhaka so apa anthu karopasani maupdate ake choyambirira nchoti Bakimost TV ali moyo ndipo chilichonse chili pobowo ngakhale kuti sinthu zabwinobwino za page yake iye mwini ake wanena kuti page sinapangidwe haki kuti sanamuhake so apa ndifuna ndiwerenge ma message amene iye wapanga post kozi pano pa abuza platform ina like kuti Facebook kuja wachoka kaye ndi alipina kwa kimene amapangira post ma message so abantu yambako ndi message yoyambirira imene anapanga post koma sikuti anapangira ku Facebook yaye zimene zizo wapanga post nthawi imene Facebook page yake itangosowa koma wapangira kwina so abantu khandu werenga message imeneyo so abantu yambako and then akuti message imene analemba ndi inewo muziwerengera chapapo koma ine ndiwerengera kwina paco muziwa so atuyambapo kuti Bakirmos TV page izanso pa Facebook ndipo amalawi musadande nkhani zikubwera auzeni abale ndi alongo kuti ajoine Telegram group ino. Okay, message inapangidwa post ku Telegram kozi zimene apasowalembera singakhale musatenge zoti werenga kwanga ku jama jama kwa zindu werengera patali pamene pa screen imene ndiwerenga ndi kutali ya so ngani olonani mutha kungowerenga ya so message ya apangira post ku Telegram zimene zotsanda zati ye pano pali ku Telegram ndikumene ali akupangira post panopa kandi imene iyo ndoti Bakimost TV pano pali ku Telegram ndomene akupangira post Facebook page yake ina so ya sowa ndeno tika abantu karufuruza of course by zambili zo basic as many for tinene vano pande apa for a great message ya yeah, so aba so tika ruwerenga message ina so imena anatumiza so ndi abantu khandu werenga ino muzi werengera pompa ine ndo ma werenga cha huku ndi ana kazi aba abantu yo zati mina kuti ndi user phone ina yo zati mina ite manje bwe ndo werengera pompa koma ndo werenga apa screen patali kwambiri ndi anzoti phone ndi nayo ndi mwa tawerenga apa fupi kuma ash zovuta cause nango tiri wengine kutali kwangu kuweka popo ya yeah, so ndi werengera abantu yamba pali mphekeso yakuti Bakire Mulusi FB page was hacked zimene sizoona ayi chilungamo chake nchakuti adani a ufulu ndi chilungamo apesesa kuti anyenye Bakire TV koma sizingatheke chifukwa page yathu imakondedwa ndi amalawi ambition kangati kamata alembota ambiri ndi aba alembota ambition zedi peji yathu imakondedwa ndi amalawi ambition zedi muli mosema kamata alembota ambiri zedi ya yeah, so message yopitira ndauti anthu osalakwa akakumangidwa kumenyedwa ndi kuopsezedwa zose zilulika pompano stay tuned taiwerenga ndiapasitufuna tiwerengeso inaso pazia tupereka ma update ndo sachoka eh paiso inaso ya yeah, so hii ndi text somali zina imene yatumizidwa lero mamawa ena amene ndimawerenga anali azulo inakika i tos i don't know tili kaina nthawi yanji inake inabwera ka cha ma 5 so hii ndi a lero mamawawo zomwe tonza ti wapanga post lero mamawa kuli nkini yonse popo nde iye akuti good morning Malawi. Bakirmos TV isamukira ku Telegram. We have suffered a reason on Facebook. Koma sisi kutanthauza kuti tapangidwa hacked. Okay, sisi tapangidwa hack. Sane not hacked. But most importantly, follow us on Telegram. Ndi pomwe tizikhala active kwambiri right now. Tikubweraso ndi video lero. So Bakirmos TV wakhala kubwesa video. Ndipo chimene chikufunika ine otapa ngati mmankonda Bakirmos TV. Tapangani join ku Telegram tango pangani download Telegram komanso apa ndi khandu tulusa video ya kuti why maybe like kuti why Bakirmos TV wapanga change kuti kuti apite Telegram kusiya Facebook ya songa ndimeneyo inyo chimene chifunika leroro ngati mulibe Telegram tapanga ndidownload Telegram pa Play Store ndipo kumeko nkhanzi zosapaki mwezipi muzipeza kumenekoko rapapa ino kuti mwinaso ndimene ndikuganiza pano kuti mwinaso zithawatheka kuti YouTube channel yake itha kugwesedwa kuti mwina atha kuyisowesaso fukati wanena kuti page yake wayisowesa yekha ndiyo zithasotheka kuti mwinaso YouTube channel yake athaso kuyisowesaso yekha ya pafukwa kuti zifukwa za maybe like kuti mmene wachokera Facebook cause Facebook andi YouTube sikuti ndizotetezeka kwambiri so apapa I think mwina athaso choka ku YouTube ndikuganiza ndeno ndapanga ndidownload Telegram. Telegram katena sumaiziwa ndi app imene mathaso chezaso ndi anthu ena ndi tapangani iso ngati kuti ma application ena ake like ma platform ena amene anthu amachezera ndeno uthenga lero unali umenewo tapanga download Telegram ndipo kumeneko mupeza mauthenga a Bakilimos TV pachatu ino makonda Bakilimos TV ndi mafans a Bakilimos TV tapanga zimenezo zosapwekesa peace makwana kwambiri.